Ndabaramukije ndabaramukije uni Madame Jo mwongeye guhura ubugira kandi. Iyo mubonye Madame Jo yambaye irori rya imuhira media nuko hari inkuru abagomba kubabwira. Nuko rero ndabaramukije barundi mwese aho muri mu mpera zine z'isi yose. Mwama muntu mwa diaspora. Nagiye kubarondera n'umusikane n'abaronse. No musi turagana n'undi mu diaspora mushasha muraza kumva amakuru yiwe menshi. Reka ndamutse abanyamerika bo muri Australia, Europe, East Africa, Afrika nzima, Asia, America, ahantu hose kweri aho umurundi n'umuntu umva ikirundi mwese ku isi ndabaramukije rero. Mwabonye ko nashize kwimuhe irori rya imuhira media, uyu ni Madame Jo. Inkuru ndabazaniye ni iki? Nazungurutse igisagara cyose. ndazunguruka ndagufinze naguye ahantu hitwa Kilimanjaro ahantu bagurisha ama brochette aryoshye ibitoki n'ibindi byinshi bitandukanye niho nasanze Madame Esperance umwe aheruka gusohora indirimbo iryoshye
Satan aragowe.
Turi kumwe na Madame SP. Madame Jo bari mu mpemu. Nuko rero reka wipresente ku bakunzi ba imuhira media batakuzi bakumenye ego.
Amazina yanje y'amavuko.
Igihe muri kamera bakubone neza.
Yego me amazina yanjye y'amavuko nitwa Esperance Ndori Chimpa. Nkabamba hano muri Canada mu gisagara cya Edmonton. Maze imyaka myinshi hano muri Canada, maze imyaka irenga 20 no kuvuga muri December nzokwiza imyaka. No. Oya, muri February niho nakwije imyaka 20 numwe.
Wow.
Ego.
21. Imyaka 20
numwe.
Ego. 21 muri Canada.
Ego.
Hama uratashe Burundi rero. Kandi wahore Burundi?
Ego me.
Uratashe narakubonye muza umukubito y'ama TV online yose nkunda yo mu Burundi no mu Rwanda. Ego. None nagiye Burundi ariko uravuga ibiki murajya ama television online?
No nariko ndi menyekanisha mbwira abarundi babo batanzi uwo ndiwe n'igikorwa canjanye mu Burundi nariko ndakora kwari gusohora indirimbo ngira muramaze kubona yuko hari himwe yasohotse yitwa nta uhwanye nawe imwe yarasohotse nta uhwanye nawe iri kuri YouTube wanditse Ndori Chimpa Esperance nta uhwanye nawe ni izina ry'indirimbo ucumbona egome
ukora byose ubushobozi ni kwawe
uzo kwa muganje
mana ya
juru ni kwawe nibirimo byose zina jawe ni jambo zina jawe ni ndiho uhora hurera icubahiro ni kwawe haleluya kira mashimwe Jehova ire ndaguhimbaza Jehova nisi ndagushima bendera y'isinzi yacu haleluya kira mashimwe Jehova ire ndaguhimbaza Jehova nisi ndagushima bendera y'isinzi egome iyo niyo ndirimbo iri kuri YouTube ugiyeyo urahansanga wandika Ndori Chimpa Esperance nta uhwanye nawe ni izina ry'iyo ndirimbo
amen amen Esperance washitse mu Burundi wasanze hameze gute
mu Burundi hari hameze neza gose narahakunze narahishimiye gose aeroporo ntigisa kwa kundi muyizi barasiza amarangi hose hari ntuzenya amashugwe uhera kuri aeroporo kugeza ku giti cy'urukundo kuri Shanike yego kweri hararyoshe otorute n'inshasha
none hari abantu bavuga ngo ushise kuri aeroporo ngo usanga bakwatsa ibiturire ngo bakagucereza none basanze ariko bimeze
jewe nta ngorane nigeze ndahagira mu mugugenda ibujumbura imugugenda iburundi nta ngorane nagize amabagaje yanje yose narayabonye abarundi barafashije guterura ego nukuri hanyuma no mukuvayo byagenze uko nyene nagize ikibazo kuko nyene ibiro byari birenze hanyuma nyene barambira bati nubikure ko bukega bigabanye naho ubundi nta ngorane nimwe kweri ego sinovuga nabi igihugu cambyaye kandi sinovuga nabi n'abarundi biwacu kuko nta kabi nababonye ko kweri umuntu avuga ibyo
amen amen nukuri ba diaspora yacu mugendera muri bya biwa bya Facebook uburundi ni bwiza abantu benshi bamaze kushikayo bashaka kuvuga ati mana yanje mwe twaratumva byose
ni heza gose
ni heza igihugu cy'amata n'ubuki kujya nyene basokuru bahora kivuga niko kiri none Esperance ushitse hariya anye ushitse yo wacyumva haje indirimbo ucura sore indirimbo cyangwa indirimbo rusanzwe ufise
indirimbo nizo nari nsanzwe mfise nari narazihawe igihe kitari gitonya uretse gusa yuko igihe cy'Imana kitari bwagere ubu rero carashitse indirimbo natanguye kuzisohora kugira ngo zihezagire benshi kandi hariho mu ndirimbo ndiko ndasohora hariho indirimbo zirimo temonyaje canke ubuhamya bw'ubuzima bwanje aho Imana yankuye naho inshikanye gushika no munsi urumva ni namashimwe mu yandi
amen amen eh yandirimbo yo espanse tuzira gindirimbo ndee nikagumvira kacagera tutaraheza no guheza gigwa uzushire mu cyangwa
yego
mana yanjye kakaririmbo mukamwe ikigongo none ga esperance ndakubaze cinararabye ijya clip aho wakoreye indirimbo bajye abantu babakuye nabamwaje muzaranye muri Canada wari warateguye
oya bajya nabaririmbyi bo ngo mwishengero rya Maranatha Mission International riri mu bwiza egome ni nabaririmbyi muri iyo shengero niho nakuriye mu gakiza muri rya shengero niho nakore ibikorwa by'Imana cyane gose kuva nkiri Burundi kugihe nashikiye ino nokuri ni shengero ni nka hari muhira ego rero nshitse yo nababwiye nti muze dukorera Imana biciye mu ndirimbo nasanze abayufu baho ari abana beza gose baramfashije kutamba baramfasha gutanga amajwi nukuri Imana ibamera imigisha Maranatha ndabakunda cyane
amen amen none niko bahora bavuga yuko iyo umuntu aje akaza muri ibi bihugu ngo cahe bagakiza none wo waragahevye muri iyo myaka 21
oya mbe wibaze ko nova kwa Yesu nkaja kwande gashako ariho naboneye amahoro naboneye iho byose agakiza sinshobora kugata naho byogenda gute yego kabisa
uko benshi baramaze kuvuga ati iyo bavuye mu Burundi bagashika muri bino bihugu biteye imbere ngo agakiza bace bagahe ariko turabona Esperance yarakabandanyije Imana igumikongera indirimbo mbavuze yakongera indirimbo zinga utarasohora
mfise indirimbo zirenga 30
yego
mfise indirimbo zirenga 30 mugabo navuye Burundi ndi kodinze indirimbo zine n'amasanamu yayo ubwo ndarindiriye biriko birakogwa gihe nicagera nzogenda ndazishira ku mbuga kugira ngo ndiye abantu benshi bashobora guhezagirwa biciye muri izo ndirimbo Imana yadukoresheje kugira ngo zishikire abandi
none wasohoye indirimbo wacyusohora indirimbo hari indirimbo cyusohora
yego hari indirimbo iyi ndirimbo ya ntawuhanye nawe nimaze kuba kuntuze nyimaze kuba kuri YouTube egome na Facebook narayipostinze egome
nazindi ndirimbo waciye patete zisobora gusohoka mu nyuma mbwa washoboye gukorera hari Burundi
negome hari indirimbo yindi nakoreyeyo yitwa araje umwami Yesu araje be ready Jesus is coming
Amina amina yo ndirimbo araje ndayikaniye
indirimbo araje niyo izokurikira hanyuma hari yindi zibiri z'igiswahili imwe ivuga ni ni témoignage y'ubuzima bwanje na nagize iri muri iyo ndirimbo na izo bifise amasanamu meza n'ukuri ni ndirimbo isiza amavuta kabisa egome
amen amen
yeah iyo ndirimbo rero yitwa akisema atakubariki hakuna atakayezuia urumva naho byogenda gute imana yamaze kwandika iti urahabwa umugisha naho byogenda gute umugisha wawe uraza mu gihume ku mwuka w'abazima
amina amina abantu bose bamabazi n'ukuri je témoignage vya experience ndazemera cyane igihe cawe kigeze satana arahunga
yego kweri
none ga experience yo ndirimbo nayo nyene yigiswahili uzoyisohorera mu Burundi
uzosohora narayisohoye
warayisohoye
bariko bakora amasanamu urumva narahejeje hari yindi yigiswahili nyene nayo nyene izosohoka vuba nayo urumva mu Burundi nasohoye zine
amina
yego nasohoye zine yego metsogenda nzogenda ndazerekana ku nzogenda ndazishira ku rubuga uzikurikirana yego me
uko baheza uko bagenda baraziheza kuzikora
ushira ko yego me yindi vuga ngo nakutegemea ewe bwana iyo ndirimbo ni ndirimbo nziza cyane 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 ku bantu bihebuye babona yuko atabuhungiro bafise babona yuko byose byabahagararanye kuko birashika mu buzima gasanga birakugoye ibintu birabaye nabi bigeragezo bikaba byinshi iyo ndirimbo nayo nyene vuga ngo nakutegemewe bwana nta wundi dushobora kwiringira nta wundi dushobora gushiraho icizere atari imana uhoraho ni wowe wenyene ashobora kutuma ibibazo turimo ni wowe wenyene ashobora kudukonsora ni wowe wenyene ashobora kuduha ibyo dukeneye kuko ni jambo ry'Imana ravuga ngo ni musabe muzohabwa ngo ni mudodore muzokugururiko
amen 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 nukuri mu mana hari esperance nukuri turajyohewe cyane esperance kuri témoignage tubwiye ivyo wakoreye Burundi none ngaha turiteze ama concert
nga ndiko ndabisengera igihe cy'Imana kigeze nzobikora nta nakimo kizompagarika go spreading the word of God yego
none ga madame experience turamaze kukubona ufise impano nyinshi cyane hari gihe ufise impano z'aba MC urakunda kugira ibintu by'ubu MC mu ishengero muri ntuzenya mu bikorane ego mu ma baby shower mu minsi mikuru ego
impamvu nakora cyane ibintu by'ubu MC no kubera yuko urazi yuko nahora nyobora women ministry ego me rero kandi mu ishengeri wacu n'ukuri batwaragira umugisha bamama bagize umugisha bakabona abana rero ama baby shower kenshi kuko nkunda nyene gutera inkuru no kuryosha nyene ikiganiro mbaca bansaba bati n'ukuri dufashe ubwo rero nico cyatuma ndabikora yego
kandi urakunda kuryosha gatwende ndamuntu zenya mu gakiza umuntu aragira arashaka kugira nka comedy
cyane gose uta ikibi nukugira comedy ugira ibintu uvuga amajambo atari meza nk'umwana w'Imana ariko gutwenza turatwengaga dufise ubuzima natwe turatwenga turatwenza turabaho nibisanzwe nk'umukristo ni nacyo kituranga
yego muranda ndakubona kandi uravuga n'ubutumwa bwiza uravuga ubutumwa bwiza
yego mendo muvuga butumwa nkaba n'umuririmbyi yego
none muri YouTube turakunda kubona aba mama benshi nko mu Rwanda abavuga butumwa bakomeye cyane bamwe ariko baratanga ama message ku bantu bose ku isi yose badashobora kubashikira cyangwa basange aho bakorera umurimo w'Imana none nawe abatwegere turakuzi twese urumuntu asiza amavuta urumuntu ahezagiye none abakure iyo bakubazo yironka aho baza barabona ubutumwa bwiza bwa esperance muri YouTube Facebook hano sufisa ama platform
ego me hazogera igihe nzotangura kubikora kubera yuko niyo mugambi mfise twatanguye ntiduhagarara paka umwami Yesu agarutse niyo tuzohagarika
amen amen
ubundi basha tuzobandanya dukora twamamaza ubwami bw'Imana hose tuzana benshi kuri Kristo kuko niyo papa se yacu kuzana benshi mugakiza
Amen, Madame Esperance. Arasize amavuta, please. Jenna, nicyo gituma namubajije iske nta platform kugira mubone uburyohe buri muri Madame Esperance kuni Imana yamugabiye. Yaramugabiye kuvuga bene data. Ici mugabira no kubishira mu ndirimbo. Oya, subizamo ako karirimbo hama kugira duhave dusezera abakunzi. Azi kugabirwa. Mana yanje we harabantu Imana isiga amavuta nkuko Esperance yabitubwiye. Kugabirwa OMC, kugabirwa kuvuga ubutumwa, kugabirwa kuririmba, none nk'ivyo byose ga umva woshimira gute Imana iyo ronsi izo ngabire zose zingana gucyo.
Gushimira Imana kwanje biri no muri indirimbo, ntahuwanye nayo. Ibyo dukorera ni byinshi kuko Imana igabitaravye yo background, ntiraba iyuva, ntiraba ngo urumugufi cyangwa uri muremure, ntiraba ubwoko bwawe, ntiraba ububi bwawe, ntiraba uwuriwe. Yoyo iraba umutima ikavuga iti mwananje ngwino ikakugabira uko yigombeye kuko ariko Imana yabiteguye ngo nzobaha mwemu wanje ngo nzosuka mwemu wanje kuri bose ngo abajene bazovuga mu ndimi ngo abatama bazorota inzozi erega natwe turi mu gihe cyo gukoreshwa na mwemu yera mu buryo butandukanye kuko turi umubiri wa Kristo.
Amen, amen. Espera reka tugatambire tujye dusezera abakunzi shiramo volume tukanere kakaririmbo mana yanjye. Turanezerewe cyane kubona Madame Esperance agarutse muri Edmonton. Nabakwiye ko nzo ndabazanira aba diaspora mana yanje. Ubu rero ngiye kurondera n'abandi mukume mukurikirana imuhira media, mukurikirana na YouTube platform ya Madame Esperance azobashiriraho ibintu byinshi ababiki. Nuko rero reka tumuhe akajambo asezere abakunzi ba imuhira media, yongera asezere abakunzi ba Madame Esperance, abana b'Imana bose n'abandi bose bakeneye ubutumwa bwiza bose. Reka Madame Esperance ababwira akajambo kanyuma ko gusezera.
Ego me nagomba mbwire abakunzi ba imuhira media hamwe n'abakunzi bakurikirana indirimbo zanje, nagomba ndababwire nukuri mu Mana nta ruhombo ruriyo. Ukoreye Imana mukuri n'ukugororoka urahaburonkera ubutunzi budasanzwe, atari ubw'amahera gusa ahubwo n'amahoro yuzuye muri Kristo. Hari byose kandi nukuri umwiringiye ntiyigera amaramara kuko ari ku ijambo ry'Imana ritubwira, kandi nanje ndumuhamya ukubihamya.
Amen. Turabasezeye mukomere.